Mandibulise kunebathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kunebalandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika kwelo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje ke baphulaphuli ke siza ne-starting lineup ke seqela leKaizer Chiefs kunye ne-starting lineup ke seOrlando Pirates. Nizawukhumbula ke maphulaphuli into yokubana ke la maqela amabini ezinkunzi zombini zaseSoweto ke ziyadibana namhlanje phaa eOrlando Stadium 3:30 phantsi kwe-DSTV Premiership baphulaphule. Mandiniphek into yokubana ke ndiqale ngeKaizer Chiefs into yokubana ke bophele kanjani i-starting lineup seKaizer Chiefs simeke ohlobo ke baphulaphule. Phaa ezibhaleni ke ukhona uDaniel Akabey, abekhona uNgezane, abekhona uZulu, abekhona uFrostler, abekhona uKadoso, abekhona uAgay, abekhona uBlom, abekhona uBakhasi, abekhona uManyama, abekhona uNgcobo, abekhona uNikovic. Aboke ngabadlali ke abazoqala umdlalo phaa kwiKaizer Chiefs namhlanje. Ndikupheke reserve ke zayo iKaizer Chiefs namhlanje. Ukhona uBruce Vuma, ukhona uMatoho, ukhona uParker, ukhona uKatsande, ukhona uMoleko, ukhona uCastro, ukhona uZuma, ukhona uSussman, abekhona uMashiyane. Aboke ngamalalela ke okanye reserve ke zeqela leKaizer Chiefs baphulaphule. Mandikupheke i-starting lineup ke seOrlando Pirates. Ukhona uOfor, abekhona uHlatshwayo, abekhona uNyawuza, abekhona uJele, abekhona uSam, abekhona uMotswari, abekhona uMonare, abekhona uMakaringe, abekhona uPule, abekhona uHoto, abekhona uLoch. Aboke ngabadlali ke abazoqala umdlalo phaa kwiOrlando Pirates namhlanje baphulaphule. Ndinipheke ireserve ke zayo ke iOrlando Pirates. Ukhona uSandlands, abekhona ke uthi umfana obizwa ngoba ngumtambo, abekhona uMako, abekhona uZungu, abekhona uDlamini, abekhona uJoste, abekhona uNdlovu, abekhona uMango, abekhona uZukamaja. Aboke ngabafana ke abangamareserve ke weOrlando Pirates namhlanje baphulaphule. Ndifuna ke nani ke ningene ke nitsho into yokubana ke nivanjani ke ngezi starting lineup ke seKaizer Chiefs kunye ke ne-starting lineup ke seOrlando Pirates namhlanje. Nitsho ke apho ke nina abaphulaphuli ke ningathandi khona okanye nitshwene umbono uba ke benifuna kwenziwe kanjani ke namhlanje ngabaqeqesha ababini ke uGavin Hunt kunye ke nendodana ke engu-JZ phaa kwiOrlando Pirates baphulaphule. Sizawutsho ke siphinde sinikhumbuze into ethi ke le match iyaqala ke phaa ngo-3:30 apha eMalanga phaa eOrlando Stadium baphulaphule. Amasa abekelangeni ke iKaizer Chiefs iya kulo mdlalo ke iphumelele imidlalo emithathu yadraw imidlalo emibini baphulaphule. IOrlando Pirates nayo iya kulo mdlalo ke yona ke ingaqhubi kakuhle baphulaphule, abalandeli bayo bekhalaza kakhulu bebhekisa iminwe phaa kuJZ besithi ke uba namhlanje uJZ ke akaphumelelanga makube kuphelile ngaye phaa kwiOrlando Pirates. Kanti wona amakhosi namhlanje anegraji athi azobuyisa isidima sawo abhaqabulwa kakhulu ke iOrlando Pirates phaa ku-MTN 8. Ningene ke nani ke baphulaphule ke ninge nisho uba nivanjani kodwa ningakhohlwa ke usubscribe bakule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizaniphathela zona kwixa elizayo.